Nā kua hōhā katoa tētahi kāhui Taiao Taketake no te Tairāwhiti ki te nui o ngā hōripi me ngā otaota. Nō reira te hiahia kia arotakehia e te kāhui whakakotahinga o te ao. Ko te hiahia anō a te mana Taiao o te Tairāwhiti ki tētahi takawaretanga o ngā tikanga tākinga o te motu. He 35 ōrau o ngā whenua ngahere kei raro tonu i te mana o te Māori i tēnei wā tonu nei. Ka mutu e arotahi nei ngā iwi ki te whakarite heaha ngā tika i roto i te rāngai poro rākau. Ko te whakapae ia ka neke atu i te haurua piriona tāra ngā mahi tau hokohoko i tēnei tau tonu.
Strip Māori from the treaty assets that they receive back through their settlement packages, so their fish, their forestry and their farms, then what are the weather munchers recommend as an alternative to forestry?